In this planet, every living creature eats depending on the length of its tether. Ladies and gentlemen, it's Risto Zanambanane. And in this episode, we are gonna cover life's most fundamental need, the food. Just like other humans across the orb, food is special to us Kibera residents, including you, who is watching this film. So special that will turn anything non-poisonous to a delicacy.
Ok nyala timo tijno nikech giluor. But gima nyalo temo wacho ni gini en ma ka in ja shida. Samoro in gi kamoro murim. Tena ni ah, tich mo yudore natin. An gi nyinga iluonga ni Lena Tieno. Odero. Odero ni wuonwa. Onyuola dala. Kana anyako, tich managombo na mondo abedi, nagombo ka nabedi daktari. Pesa mane ochano jonyuola nokoro nokadhi mbele gi skul. Na dala, kabiro Nairobi ka 2013. Ka an kata Kiswahili nake, to pod akia Kiswahili nyaka sani. An anyar jaluo. Nabiro go kibarua. Kanabiro, tumachako gi tich mar ot. Ema donjo go Kibera ka. Dalo mo donjo Kibera, ngima nobedo matek, ngima nokobedo mayot na. Ema yudo kibarua mar hotel. Kar kanyo mako chako yudo ka life koro nebedo na mayot. Sama nachako tijino, nabedo gi luoro. Kaya joni eh koro ikibich wakan pokana no nyako ma mama bulom to koro mturane dongana bro nyera koro natamu na bule tapondo abule tapondo kara gima nawe nyen gima ber noko biro na mayot koro nodugo mora chien kana neno ber mare yani kaka ne en gi pesa. Mtura en ring dhiang' moregi, ilose gi mara mar matumbo. Nitie jomwa lose gi remo, to koserege ni chiro, to wakete sofria. Kisekete to en magimi loko mana mosmos, iloko mana mosmos. Tok loke no tikao roiko, to irudo roiko gi pi, tiole, kiseole, tirude rude, tikao chumbi moromo, tiketa keta, to en magimi loke mulo kore rabuor. Kose lokore rabuor, tiloko mara maler mar matumbo, kiseloko mara maler mar matumbo, ringo mochiek cha. Mo wasetedo cha koro wasoye ye to watueye mondo kik mtura pukre. Koro tok tueye to waketo tuo gimoro 30 minutes kamano to wang'ado ne kachumbari gi nyanya pili gi dania gi kitungu. Sami ngade cha, mtuchi cha usebili ready. Koro wabro kuwa nye kachiel kachiel, tuwa tere oko. Koro mara ni yomono wano kemeta kolokre. Kolokre rabuwa. Koro mane wabro juwa kastang, wabro nye mkulani watamena do ochiak.
Ochiak biwa.
Koro wabete mane kastang, mabiro mana kami bedeno. Koro mane mia, mia.
Jero mturani kech mtura beche yot, mulo beche ringo, kendo, nginjulu ralot. Koro nono kata kwa ngeo mtura masaling prariyo, to dhe cha mgu kuno, to mwodo go pitoni na ninda.
Gima kilo kasta mwago, eno mani kamono manyoro wake mabera. kata ngato onge pesa iro ngato pesa mo nigi shite moro ubiro kanyo wo wacho kode achila redek to nyiero be nyiero kodgi moro be nitie manyalo konyigi paro yibi konyigi paro koro waneno ka wan gi mor gi customer mang'eny makata sama kura onge ni boss na imodong tipenya penya ni to nyari chai kawuono hii
Mabwibwi ndale hane bali hebusumane nyama ulitanga sina nawe
Ano ka biashara ni osana kwa ndima ni kichapunjo kwa nyenyate Achulo got, anyalo chiemo, nopo kureka kana dakcho Sani kura nalo kangi majot kuoma, amor Makara ki agoma ni chiel tichora mkini adhiyo tich Makara mabeto mana ot, dia dia doma na adhiyo tich Makumani korona toke toka mora mora Nyakane corona donje biashara osedok chien osedok adoka chien kabisa kikosa ni customer bedo gi luoro gidi chiemo kata koro kaka nwadhi chon kaka nwa kawe mang'eny cha koro wakawe matin kech kwa kawe mang'eny to kodong tena sara to wadhi wapuke kech koro udaki chaki kiny chaki keli manyi tedo ni miyo customer pogruok maneno Mtura samuro wengu, yani kalu warai customer benyaka. Ingese, sami maede matino, one didok chien.
40, 45, nyongeza nimeweka.
Hapo sawa madamu, mwena juwa kazi.
Juluo na wachuganika, miluo kuriyo ketuwae. Ampe na plan, abende ampe kaka sana na biasara na kaka ben. Ampe chaka buge, kanya chaka dhia teme kamoro. Awacho ni mine, kochakre gi kawuono kata sani, ok oyier tich. To mine ma kwachuogi, uru kwachu, buguru oko, ubend uti matek. Kech joma chuo ma sani, gin chuo mawuondo ji. Onyalo wuondi, kaeto omiyi pesa, then pesa ni chak dhilokore gimachielo. Bed mama matiyo matek, makata samoro kiny, kiny dichuo nyalo weyi. Samo weyi, ibiro dong' e thagruok gi nyithindo. Bro chuni ni bro chako donje timbe moko maricho richo manyalo ketho ngima ni mbele timbe nyithindo kapotendo koro kapod ngima ma pod ingi teko pod itin tim matek imany pesa ni wuon ber molo pesa ng'ato